ngesikhathi kuzalwa umbuzi enofa kaMkhize babe sebecula kule restaurant kade bekuyona. Kunenkabi yerust ebihamba nabo umbuzeni evele ya-excela ngesikhathi becula beculela umbuzeni. Ilapho-ke abantu abaqale khona baba nemibuzo beyibuza ukuthi ubani enkabi.
Yeah, I'm a fella.